Yimuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano i Washington DC muzindukanye na Jewe Oriane itangishaka. Amakuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahere kuyagezweho hirya no hino ku isi, mugenzi wacu Aloise Bigirimana arayadushikiriza.
Mwanamutse Oriane ahagezwe hutya here mu karere ka Afrika y'Uburengero. Igisirikare cha Mali cyavuze ko abasirikare bacho bashika kuri 17 abasivile bane hamwe n'abagwanyi batanu bishwe ku munsi w'Imana mu gitero cyabereye ku mupaka hagati ya Mali, Burkina Faso na Niger. Abasirikare 22 barakomeretse mu gihe abandi 9 baburiwe irengero. Igisirikare cha Mali cegeka ico gitero kubakora iterabwoba cise ko ari aba jihadiste. Umutegetsi wo mu gisirikare cha Mali atashimye ko amazina yiwe ashigwa ahagaragara, yavuze ko abasirikare bishwe bashobora kuba barenga abo batangajwe. Abasivile 2 bishwe bari mu bategetsi batowe mu burongozi bwako karere nkuko imiryango yabo yabivuze. Muri ako karere nyene ka Afrika y'Uburengero, leta ya Chad irongowe n'abasirikare bafatanije n'imihari hamwe n'imigambwe irenga 40 itavuga rumwe n'ubutegetsi, baratsinye ejo ku munsi wa mbere amasezerano atumbereye gutanguza ibiganiro by'amahoro. Ariko umuhari ukomeye w'abarobere waranse kwifatanya n'abandi muri uyo mugambi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bariko barafasha muri uyu mugambi, basabye abo bagwanyi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gufata aka karyo kugira igihugu kigaruke mu mutekano. Muri aya masezerano akanama k'igihugu karongowe na Mahamat Idriss Deby hamwe n'intumwa z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bazotangura ibiganiro by'amahoro ku mugwa mukuru N'Djamena ku itariki ya 20 uku kwezi k'8 nyene. Ibi biganiro bitumbereye kumvikana ku mategeko azogenga amatora y'umukuru w'igihugu. Perezida Deby yemereye ko azoba mu kwezi kw'10 uyu mwaka. Muri Afrika kandi umushikiranganji wa Afrika y'Epfo w'imigenderanire n'andi makungu na Redi Pandor yaragirije ibihugu byo mu burengero bw'isi kuba bifise ingendo yo kwishira hejuru no gutera ubwoba abanyafrika. Hari gihe yariko yakira umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken mu rugendo rwiye rwa mbere arimwe ku mugabane wa Afrika, yatanguriye muri Afrika y'Epfo nyene. Umushikiranganji wa Afrika y'Epfo Pandor yaratomoreye Blinken ko Afrika y'Epfo itabona kumwe na Amerika ibiriko birabera muri Ukraine, politiki ya Amerika mu Bushinwa hamwe na politiki ya Amerika muri Israeli no mu karere ka Palestina. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Afrika y'Epfo, Anthony Blinken yavuze ko urugendo arimwo muri Afrika rudatumbereye kugwanya igihagararo cy'u Burusiya n'u Bushinwa muri ako karere. Ibi ni nyuma yaho umushikiranganji w'u Burusiya ajejwe imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov nawe nyene yagendeye Afrika mu kwezi guheze. Muri urugendo rwa Anthony Blinken, umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu arangije muri Afrika y'Epfo, azucagendera RDC hamwe n'igihugu cy'u Rwanda.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wahoze atwara Amerika Donald Trump yavuze ko abapolisi b'ikigo cy'inyamiramabi FBI bashwaye inyubako yiwe yahitwa Mar-a-Lago mu gisagara cha Palm Beach ni muri leta ya Florida. Ibimenyeshamakuru bivuga ko icyatumye FBI ija kuhasaka kitaramenyekana, ariko ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika bumaze igihe butohoza ku madosiye y'impapuro atari make arimo amakuru y'ibyabera mu ngoro ya White House igihe Perezida Trump yari Perezida. ayo madosiye Trump yagirizwa kuba yarayimukanye muri Florida igihe yava ku butegetsi muri White House mu kwezi kwa mbere 2021. Inyama biramabi za FBI zarinze kuvuga nimba umushikiranganje w'ubutungane ari we yazitumye gusaka iyo nyubakwa. Mu ntango z'uyu mwaka ikigo cya leta kijejwe kubika amabanga y'ibyanditswe cyavuze ko cyatoye amasanduku 15 yuzuye amadosiye y'impapuro z'amabanga muri iyo nyubako ya Trump y'Mar-a-Lago aho asanzwe aba. Amerika ifise itegeko ryatowe mu 1978 rivuga ko amabanga yose ya perezida igihe abari ku butegetsi arayigihugu kandi abwirizwa gushigwa aho agenewe kubikwa kuva igihe perezida avuyiriye ku butegetsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Amerika kandi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwatangaje jo ku munsi wa mbere ko bwatanze iyindi mfashanyo nshyashya y'ibikoresho bya gisirikare kuri Ukraine ifise agaciro ko muri yaridi umwe w'amadolari. Niyo mafaranga ya mbere menshi y'ibigwanisho Amerika itangiye icyarimwe kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri. Iyi mfashanyo nshyashya y'igisirikare cya Amerika icishikana imiliyaridi 9.8 z'amadolari zimaze guhabwa Ukraine kuva Perezida Joe Biden ashika ku butegetsi mu mwaka uheze. Ashitse kandi ku miliyaridi 11.8 z'amadolari Amerika imaze guha Ukraine uhereye igihe Uburusiya bwigarurira intara ya Crimea mu 2014.
Arezi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uyadushikirije. Shiki bakunzi bacu, nongere ndabashimire ko mubandanye mwumviriza radio y'Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'Ijwi ry'Amerika. Abanyakenya barenga gato imiliyoni 22 kuri uyu wa kabiri barazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu.
Ubu ariko bavuga nibijanye no kuri koresho biriko bishikanwa aho amatora azobera, nibijanye nuko umutekano uzoba umeze, habaye kampanye yo kwigisha amahoro ko amatora atobacanishamo ahubwo abantu bagatora amahoro.
Uyo ni Bosco Kubwayo, umurundi akurikiranira hafi vya politike mu karere aba mu gisagara ca Nairobi. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere muri Kenya. Igihugu cha Kenya caraye kirangize imyiteguro ya nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Umunsi w'amatora nk'uko twababwiye n'uyu munsi wa kabiri. Mugenzi wacu Tim Ishimwe aratubwira uko abanyakenya baraye bayiteguriye.
Abanyakenya barenga gato miliyoni 22 nibo bazabatora umukuru w'igihugu, abadepite, abaguverineri b'intara n'abandi bo mu nzego z'ibanze. Kenya yinjiye mu bihe by'amatora mu gihe abanyakenya bemeza ko ubuzima busigaye buhenze ibyatewe ahanini n'icyorezo cya COVID-19, hakiyongeraho n'ingaruka z'intambara yo muri Ukraine. Mu bakandida bane bahanganye, babiri muri bo Raila Odinga w'imyaka 77 uri kwiyamamaza ku nshuro ya gatanu na William Ruto w'imyaka 55 ucyuye igihe ku mwanya wa vice perezida nibo bavuzwe kandi bagaragaye cyane haba ku byapa biri mu mihanda yo mu rwa mukuru Nairobi n'ahandi mu gihugu. Ni nabo kandi bigaragara ko bafite ubunararibonye mu bya politiki kandi bashobora kwegerana cyane mu majwi. Kuva mu matora yo muri 2013, Ruto yari yahigiye kuzitoza nawe kuba perezida wa Kenya nk'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, ariko aza gutungurwa n'umubano udasanzwe watangiye kugaragara muri 2018 hagati ya perezida Uhuru Kenyatta na Raila Odinga utavuga rumwe nawe. Kenyatta yayoboye manda ebyiri kandi ntashobora kongera kwiyamamaza. Ejo ku cyumweru, aba bagabo bombi Ruto na Odinga batanze ubutumwa ku Banyakenya, aho William Ruto yavuze kandi akifuriza buri Munyakenya kuba intumwa y'amahoro. Ni mu gihe ku ruhande rwa Odinga we yibukije Abanyakenya ko ari abana b'igihugu mbere yo kugira ikindi cyose babacyo, bityo rero abasaba kunga ubumwe. Kenya ni igihugu gituwe n'Abanyakenya bava mu moko 46 atandukanye, kandi bivugwa ko amoko muri Kenya ari ikintu cy'ingenzi mu gihe cy'amatora nk'aya. Mumatora yo muri 2007 habayeho ugushyamirana hagati ya moko ibyatumye byibuze abagera ku 1000 n'abahasiga ubuzima abandi babarirwa mu 100 bagati zabo kuva mu myaka y'igihe mu 1990 ubwo Kenya yagaragaraga nk'igihugu kimirije imbere demokarasi kubera ishyirwaho ry'amashyaka menshi kuva icyo gihe ubu nibwo bibaye ubwa mbere hagaragaye umubare muto cyane w'abantu bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu uretse Ruto na Odinga bavuzwe cyane muri amatora abandi bahanganya nabo ni George Wajakoya w'imyaka 63 wakuriye mu mihanda mu murwa mukuru Nairobi nyuma akaza kuba umunyamategeko agakora no mu nzego z'ubutasi mu byo Wajakoya yiyamamaje ashyize imbere yasabaga ko ibizwi nk'ibiyobyabwenge bya marijuana byakwemerwa n'itegeko bikajya bikoreshwa muri Kenya no kugurisha impu z'inzoka mu Bushinwa undi ni David Maule w'imyaka 65 usanzwe ukora mu nzego z'ubutabera ukomoka mu ishyaka rya Agano biteganijwe ko muri aya matora azakoreshwa ikoranabuhanga ryo gutera ibikumwe umutekano uraba wakashijwe ku biro by'amatora hirya no hino mu gihugu aho byibuze abashinzwe umutekano bagera ku 150 aribo baza kuba bareba ko ibintu byose bikorwa mu mutekano biteganijwe kandi ko watowe azatangazwa ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa munani abakurikiranira hafi aya matora bavuga ko amajwi ashobora kuza yegeranye cyane ibishobora kuba byateza impaka z'uwatsinze nyuma ibyo ariko biramutse bibayeho biteganijwe ko urukiko rwafata icyemezo cyo gusubirishamo amatora mu gihe kitarenze iminsi 60 mu gihe kandi nta mukandida watanze ikirego cy'uko yibwe amajwi nk'uko benshi bakunze kugaragaza izi mpungenge uwatsinze icyo gihe yatangira imirimo y'imishya mu byumweru 2 nyuma y'igihe yatangarijwe ko yatsinze ubwo twateguraga iyi nkuru twamenye ko mu duce twa Mombasa na Kakamega gutora abaguverineri b'intara byabaye bihagaritswe kubera utunenge twagaragaye ku mpapuro z'itora
abanyagihugu ba Kenya barenga gato imiliyoni 22 kuri uyu wa kabiri bazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu abakandida Raila Odinga ashigikiwe na Perezida Uhuru Kenyatta na William Ruto yari Vice Perezida nibo bari ku isonga ry'abahabwa amahirwe yo kuzoyobora icyo gihugu muri manda y'imyaka 5 mu gihe hasigaye amasaha make gusa kugira ngo amatora abe kugeza ubu mu gihugu harangwa amahoro n'ituze mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na Bosco Kugayo umuhinga mu bya politike y'akarere akaba ari n'umurundi aba mu gisagara cha Nairobi amubaza uko icuka cyifashe
igihugu cha Kenya kimirije ikiringo kitoroshye ikiringo cy'amatora hasigaye amasike cyane kugira ngo amatora ashika kuri 6 abere rimwe ni ukuvuga amatora y'umukuru w'igihugu abari kumwe abashinga amateka abakenguza amateka babura amatari hakaba n'abahanuzi ba komini nabo bitaba MCA mu kuvuga na amatora 6 byo kwiyamamaza byarangiye ejo haheze kandi ubugiye kuraba kuva bihagaze nta kintu cyo kwiyamamaza uretse ibipapuro biba byagiye bimanikwa ku mabarabara eka no ku mateleviziyo ibintu ubu bariko berekana bariko bavuga ibijyanye no kubikoresho biriko bishikanwa aho amatora azobera ibijyanye n'uko umutekano uzoba umeze ko dukurikirana amajambo y'abajejwe umutekano aho bavuga ko abantu bo baremesha nta bibazo bizoba bihari nayo ubundi imyiyamamazo yarahagaze kandi ugiye kuraba hanze nka Nairobi dutuye abantu koko urumva biteguye ku munsi w'Imana bari mu masengero benshi cyari cyo gikorwa cyo gusengera Kenya ko hatobamwo ibigumuko abantu urabona bose ari nko kwigisha habaye kampanye yo kwigisha amahoro ko amatora atoba cyanishamwo ahubwo abantu bagatora amahoro
bwana kubwayo nkuko wari ubivuze ubu igikorwa kirimo gukorwa n'icyo kugerageza gutwara impapuro z'amatora ku biro by'amatora mu gihugu cyose ariko hari amakuru avuga ko hari zimwe mu modoka za komisiyo y'amatora zishobora kuba zibasiwe n'abanyagihugu aho mu gihugu cya Kenya ayo makuru mwebwe mwabamo yafite
hari amakuru ariko ndavugwa ubu ahitwa Chuka ku Mangombe niho hari imodoka yarijanye za ngombwa nyene z'amatora abanyagihugu bayitegereye mu ibarabara barabifata barabisanzaza ariko nta byinshi byahise byononekara kuko abajejwe umutekano bahageze kare basanga ntabyo baratuyira ntabyononekaye cyane ariko byasanzajwe byabonekanye yuko abanyagihugu iyo modoka bayitesheje urugendo yarigiyemo
ikindi bwana kubwayo kirimo kuvugwa cyane nuko abaturage ba Kenya bataza ryama kugeza ibyavuye mu matora bimaze kujya ahagaragara ni ryari abantu bazatangira kubona ishusho yuko amatora yagenze n'ibyayavuyemo
yakagwirika jejwe amatora agashikiriza yuko nta bimenyesha makuru birekuriwe gutangaza watsinze ariko birarekuriwe kuraba uko amajwi ari karagenda ubundi bagenda babikurikirana banasaba n'igipolisi gisaba yuko uhejeje gutora acha aza aho yatoreye akagenda mu kazi kiwe banavuza ati ubuzi bugejwe nk'ibijyanye na business zikorerwa ngahe Nairobi zizoba ziko zirabandanya umuntu aguye gutora gusura muri business yiwe hanyuma abandanye akurikiranira ku maradiyo ku bimenyesha makuru ku mateleviziyo uko biriko biragenda gushika aho IBC izotangariza ikamenyesha uwatoye ariko ubujejwe igipolisi yabihanangirije ati abantu babwira imisoresore ngo nimutora ngo mugumeho mushungere amajwi yanyu babihanangirije cyane bavuga ko abajejwe gucungera amajwi abajejwe gucungera umutekano n'inzego zijejwe ibyo za leta ati ntabwo ari imisoresore cyangwa umuntu wari we wese abahejeje gutora baje mu mihana yabo hanyuma bakurikirane uko biko biragenda
nta gihe muzi abantu bazashobora kumenya by'agateganyo ibyavuye mu matora
ubundi uko bakunze kubikora bavuga yuko ishihenze mengo ni iminsi indwi baba batangaje uba yatowe
abo bakandida bombi batangaje ko uzatsindwa wese azemera ibyavuye mu matora ese abaturage bakwizera iyo mvugo bavuze
biragoye kwizera kuko murazi n'imvugo y'abanyapolitike eka nka William Ruto wewe asanzwe yari cyegera cy'umukuru w'igihugu mu myamazimaze yo ya mbere abaye ku munsi wa gatandatu aho yari ku kibuga cya Kasarani yaravuze ko mbere yiteguye ko mwene wabo bariko bahiganwa Raila Odinga ati natsindwa ati nzomwegera turamukanye ati ahubwo ndona mubaza bimwe bimwe uzoba atwara opozisiyo ati ntacyo dupfa nta kibazo dufitaniye hanyuma ugiye kuraba abanyagihugu ba Kenya nabo ndabona umengo ntibiteguye gushamirana kubw'inyungu z'abanyapolitiki
Bosco kubwayo umusesenguzi w'umurundi uherereye mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu gihugu cya Kenya urakoze cyane
ndabashimye nanjye igihugu
Tukivuga ku matora muri Kenya mu bahava bajira gutora harimo abanyakenya bafite inkomoko mu Rwanda bazoba bagize uruhara mu matora ku nshuro ya mbere bagizwe n'abana baturuka ku bavyeyi bazanywe muri ico gihugu n'abakoloni mu myaka y'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo itatu gukora mu mirima y'icayi mu gisagara ca Kericho bari bamaze imyaka myinshi basaba guhabwa ubwenegihugu bwa Kenya bamwe muri bo baheruka kubuhabwa barimo Pasteur Peter Gatonga aza gutora ku nshuro ya mbere kuri uyu wa kabiri yavuganye na mugenzi wacu Eddie Gwema atangura avuga uko abona ibintu byifashe mu gisagara cya Kericho aho aba
Mukana ibi turabona leta yashyizeho abantu nyine abasirikare bari kureba turareba nta kibi kizabaho
ku bijyanye n'imyiteguro hashize iminsi hari kwiyamamaza ku bakandida biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu abo ni abakandida bane icyo gikorwa cyo cyagenze gute
batwamaje bose babonye umwanya wo kwiyamamaza sasa bararangije ubu ni ukurindirwe mu bundi uzahita akabona guhita uzabatagwa ariko bariyamamaje nyine bahawe iminsi itosheje yo kwiyamamaza abandi batagiye hakiri kare ariko ndabona barangije neza
amakuru tubona ni uko bamwe mu baturage hirya no hino batangiye kugura ibintu maduka kwitegura ko hashobora kuvuka icyuka kibi ku buryo bashobora kutagira ku masoko kugira ibyo bagura wowe aho uherereye ubona mutekanye neza
nyine aba bantu batinya nyine bari amajyoko batinya ariko nta kibazo ibintu biragenda neza ariko nta kibazo
ku bijyanye n'abakandida ibipimo mubona aho ngaho biva mu baturage uwo mubona ufite amahirwe kurusha undi ninde Pasteur Gatonga
na wabibaza ko ari babiri nyine usanga babangikanye azaza no gusaba imana nyine umwe akazahita ariko nibabiri bose ndabona bose bafite ingufu no gusenga nyine imana ikazaza umwe ariko abo babiri nibo bafite ingufu nyine bari bana ariko babiri nibo bafite ingufu ariko bose urabona bafite ingufu zisangiye zose no kuzareba umwe uzahita
kuri wowe kugeza magingo ya muri abo babiri aribo Raila Odinga na William Ruto buri umwe wese aracyafite amahirwe yo kuba yatsinda
aho musaza nyine wo ariko mbona ari hejuru cyane sinzi niba azatsinda ariko niwe mbona ari hejuru cyane
ubundi ntabwo bisanzwe muri politike aho umukuru w'igihugu ashyigikira umukandida bari bahanganye akanga gushyigikira umukandida wamubereye vice president igihe cy'imyaka icumi yose nkamwe muri Kenya ibyo mwabyakiriye gute
nuko nyine wenda batanye kubera ko yagize ahantu akabisuzugura akareka kumwubaha agatangira gutwara amafaranga ya leta ibyo ni byo byatumye batandukana
Pastor Gatonga uri umunyarwanda utuye mu mujyi wa Kericho ababyeyi bawe bageze muri icyo gihugu cya Kenya mu myaka ya kera cyane bazanywe n'abakoloni gukora mu mirima y'icyayi mwaharaniye kuba abenegihugu ba Kenya umwaka ushize mwagize amahirwe muhabwa ubwenegihugu mugiye gutora ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu mwebwe nk'abanyarwanda mutuye aho ngaho mwabyakiriye gute kubona noneho uburenganzira bwanyu mwarabuhawe mukaba mugiye no gutora
twabyakiriye neza kubera ko twajyaga dutora noneho baduhera uburenganzira papa twayishimye kugira ngo tutagiye gutora nyine n'abenegihugu
Pastor Peter Gatonga ukabuherereye mu mujyi wa Kericho mu gihugu cya Kenya ndagushimiye cyane kubw'akanyu ha ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
asande nawe urakoze
andi naho ibisata bikukira ishira mu muzamakungu ONU vyemeye gufata mu mugongo umugambi w'igihugu cy'u Burundi w'iterambere rirama uwo mugambi w'imyaka itanu ugamije kugwiza umwimbu gushinga amahinguriro gutanga ubuzi guteza imbere uburimyi n'ubworozi n'ibindi bisata nk'indero n'amagara y'abantu intumwa ya ONU mu Burundi ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire batanguje uwo mugambi kuri uyu wa mbere Pierre Clavan yo nkuru aratubwira ibindi
bw'ibisata 16 bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU umugambi w'iterambere Uburundi bwasabiye ifashanyo muri ONU uratomoye kandi uzotuma igihugu cyisununura inyuma y'imyaka itari mike y'intureka za politike ibyo byashikirijwe n'umuhuzabikorwa w'ibisata bya ONU bikorera mu Burundi kuri uyu wa mbere aho hatangura ibiganiro hagati y'ibyo bisata n'umugwi w'ubushikiranganji butandukanye urongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu n'ibiganiro byo kurabira hamwe icyihute gwa mu mugambi w'iterambere rirama umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro arashima ico gikogwa
son vocal de coopération saline aux priorités nationales
Ati intumbero nshasha yo gukorana n'ibisata by'ishyamwe mpuzamakungu ONU iri mu murongo w'iterambere rya ry'ubutunzi bw'igihugu icyitonderwa kandi nuko harimwo kugwiza umwimbo w'igihugu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu harimwo uburimyi n'ubworozi gutanga akazi n'ibindi harimo kandi kungana kw'ibitsina kandi nta n'umwe azosigara inyuma mu iterambere twizeye ko igihugu kizohatorera koyokwe kuko ni umugambi ufatiye kukubahana n'ibisata bya ONU kandi ineza y'umunyagihugu akaba ariyo ishyirwa imbere umuhuzabikorwa w'ibisata bya ONU byose bikorera mu Burundi Damien Mama yizeye ko ivyo biganiro bizokwerekana hagwaye kurusha ahandi kugira ngo iterambere risubire gusasagara mu gihugu ati n'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru bigamije gutora canke kubonera hamwe ibisata vya mbere vyihutirwa kurusha ibindi vyo gushira mu buryo n'uwo murongo wa leta tuzogenderamwo ariko tutibagiye natwe intumbero yacu nico twifuza mu Burundi aha twamaze nko kubona ko impinduka mu kugwiza ubutunzi bw'igihugu zihutirwa kandi mu bisata vyose vy'igihugu iterambere ridakumira uburaro bwiza ubuzi no kugwanya ubushomeri no kubaho neza kw'abanyagihugu Uburundi bushimangira ko igihe cyo gufasha icyo gihugu carenganye ahubwo ko ubu izo nzego zibiri zizokorana nk'abafatanyabikorwa
Cette nouvelle donne se présente pour nous comme une interface
Mubisanzwe ni nkuru nane duhuriza hamwe intumbero z'ibisata bya ONI hamwe n'intumbero nk'igihugu twihaye kugira ngo dushike kwiteramere rirama mu myaka 5 iri imbere ntihazo kwibagirwa kubungabunga amahoro no mutekano no kuzamura ubutunzi bw'igihugu ikize ubu nuko ijambo ifashanyo atari rimwe kuko nitugiteza amaboko ahubwo ubu no gufatanya ibikorwa nkuko mukuru w'igihugu ya Maya bivuze ko igihugu cacu kitaremewe gutega amaboko gusa ahubwo ko turi abafatanyabikorwa mu kubahana ntangere
avec d'autres nations dans un esprit de respect et de confiance mutuelle.
Mu bisata vya ONI 16 biri muri uwo mugambi harimo UNICEF, OMS, PAM, PNUD, FINUAP n'ibindi. ONI yifuza ko n'igisata c'ubutungane n'agateka kazi na muntu conagugwa.
Également la question de la durabilité environnementale, résilience.
Nawo kubyagira ikibazo cyo gukingira ibidukikije gucungira neza ubutunzi bw'igihugu kudakumira gufatiye kubitsina canke kubumuga ibikizo byinjiramwo mu gido n'ibyo n'ubushiranganze butandukanye bwegwa n'ibyo bibazo nk'amagara y'abantu ubutungane uburimye n'ubworozi n'ibindi ubu kwari gusa nko guca umurongo ku bintu bikuru bikuru kandi turahimbawe ko tugiye kuba abafatanya bikorwa muri uyu mugambi w'iterambere w'igihugu nibiganiro bije inyuma yaho ubumwe bwa Buraya bukuri ibihano by'ubutunzi ku Burundi nyifashanyo mva makungu yahora itangwa n'ibihugu bya Buraya hamwe na ONI yarenga igice cy'amafaranga leta ikoreshwa ku mwaka imbere y'umwaka w'2015 aho ibyo bihano byafatwa ubu ONI yahisemo gucisha ubwo buryo mu migambi y'iterambere mu bushikiranganje butandukanye Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi aho niho tubaye turarangirije amakuru n'ibiganiro byacu byo kuri ino saha byari biremeshejwe na jewe Orion Itangishaka. Dushimire abagenzi bacu bagize uruhara mu kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikije. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi. Murakoze.